basadi ya ke gone ga re bitsa banna shame on me mana banyelena ke gone ga re bitsa banna shame on me o tabisa ditlong we bitsa monna shame on me o tabisa ditlong we bitsa monna shame on me re bola ya basadi ya ke gone ga re bitsa banna shame on me Mana banyelena ke gone ga re bitsa banna shame on me o tabisa ditlong we bitsa monna shame on me o tabisa ditlong we bitsa monna shame on me
o dula sena lono tau khantsa marota ga ona puisano le bolotlhola kolofa o tsena ka mojako rora bana ba tshosa o thupa ka dipatubusego rona ro tsosa boammaaruma fatshe sena tlatlhela go kopa go itira go late mo baneng ga go mosola o ikentsitse mo kukutswanyane o kgantsa dibuka o tlile o ipoka phafaneng wena o boputla o biri mo dinkutlwa tshobotse male mefuta o sotla ka basadi phoko jwa ipitsa monna ka roka madi primary kgotleng a ipitsa monna jasaranna kona tsatsi la go ka le bona bopodi ba kgona ke ba dinaka bomola dikeledi tlhola naka ga se senatla ke se matla ke sekgala o kanama ka
mokwatla Ke gone ga re bitsa banna o tabisa ditlong we bitsa monna re bitsa banna o tabisa ditlong we bitsa monna re bitsa banna
Biro tsa basadi di rota kgone chibi Bendi namba tsa heaven ke boli modimo kona Biro tsa banna di duletsa di lalo Gompie kopa ila ngwana legala le ke bomalo Busa thupa tsenya kgona mo prasena ke a goro Go thusang ka da fa da fika ga e bone mosola To be called useless a fotlo gore rona Skepe rama ka la gaba gana re ba roma Tlogelang bophelo thata banna ke a le kopa tle Re fetole megopolo ba bantsi ba re tlotla tle Re bolaya bokamoso ba tšhaba sa ga yetso Re bofunetse pelo re nna ka mewa ye mentsho Ka go siela kae ba tšhaba se fedile tle Ke a le botsa re tle go siela kae ba tšhaba se fedile tle
Banna Re bolaya basadi ya ke gone ga re bitsa banna Mana banyelena ke gone ga re bitsa ba ke gone ga re bitsa banna o tabisa ditlong we bitsa monna re bitsa banna o tabisa ditlong we bitsa monna re bitsa banna re bolaya basadi ya ke gone ga re bitsa ba ke gone ga re bitsa banna Mana banyelena ke gone ga re bitsa ba ke gone ga re bitsa banna o tabisa ditlong We bitsa monna re bitsa banna o tabisa ditlong We bitsa monna re bitsa banna